Tahura kahise wubaka ibirama.
Mbega mushingana, byoba bikwiye kubitahura.
Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi.
None bimenyekanye byoheza bikadufasha iki?
Byo dufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwango zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe.
Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma, byogenda gute?
Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'Itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine iminsi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama.
Marikoro mukoroni waramemukiye, mariko nago twayike waramemukiye, mariko uri njyajya waramemukiye, mariko namuhufise waramemukiye, we wanteje karanda waramemukiye, mariko unteze intambara waramemukiye.
Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine.
Itorero, itorero, itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.
Wezi tatu, akaburungu, itorero, akaburungu, org.
Kase ku Burundi ni kazwe cyangwa no kubera bamwe bakavuga ko aba banahava gukundi, ariko uko biri kose hari ibyo duhuriza ko intango yabyirago, ariko ico duhuriza ko n'umwuzukuru wa Ntwere se yamubyari hagati ya Nsoro na Jabu, byankubyemera n'umwe muri abo kwari nasenge na nawe wibuha mu karere ka Ruhinda ruhagaragaye nk'umunyabwenge.
Ubuntu twarazwe n'abasukuru gudutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka w'2024, ndabaramukije ndabifuriza Pasika nziza mwese muri kumurakurikirana kino kiganiro cyacu Tahura kahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'Itorero Burundi mugagishikirizwa na Remesha Magazine.
Bari bihabwa bishikira miti migamba atunganya amabanga sacye gatunganya abashingantahe bose Imana ibaje imbere muri kiye kiranga kiri umwe imiryango yose ihabwa imigabane n'amabanga imibane inkwano n'ubutunzi biratsimbatara. Umutara umwezi, umwezi aho umutaga, umutaga aho umwambutsa. Hatwara intore zaciye mu itorero zikigishwa ubuntu n'ibanga. Iragira irubaha urungano ku rundi, umuco n'akaranga bishinga imizi ubumwe burambye binjana bitanu, kubera umwe wese yaraguha amukomotse akamukorera mu ngata atakibasha. Ibanga ryabangiwe ingata, ubumenyi bugahererekanywa.
Muri kino kiganiro cyacu cya 34 turacyari ku nyigisho zigaruka ku byiyumviro by'ikumira n'ibyonyabwoko, ariyo ideologie d'exclusion et du genocide, twifashishije igitabo cyanditswe na Nicolas Mayugi, La mémoire vigilante et l'interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide. Tumaze kurabira hamwe intambwe ya mbere canke acte ya mbere y'inyigisho z'inkomoko zacuritse kahise keza ku Burundi n'Abarundi, ya kabiri ubudasa n'ubusumbasumbane. Muri kino gice cya gatatu tugiye kuraba act ya gatatu ya segregation canke ugutonesha bamwe maze abandi ukabakumira mu Barundi. Turacyari kumwe kandi n'umwigisha wacu ari wa Alphonse Rugambarara, ndabaramukije.
Yego, mwaramutse Frank, urakoze cyane kusubira kudutumira. Turaramukije abo tuza kugaruka kuyaga n'abaza gutwumviriza uno munsi.
Turi kumwe kandi na Kiki Daniel, ndabaramukije kandi ndabahaye n'ikaze muri kino kiganiro, ndakwifuriza na Pasika nziza.
Murakoze, murakoze kudutuma kino kiganiro. Turabaramukije, turaramukije n'abaza kutwumviriza, baza kudukurikirana muri kino kiganiro. Ego, murakoze.
Kiki Daniel, tumaze kurabira hamwe muri kino kiganiro, tumaze kuraba acte zibiri z'inyigisho za novuga zigaruka kuri ideologie genocidaire, twifashishije inyigisho cyangwa ibyanditswe na Nicolas Mayugi. inyigisho ya mbere cyangwa acte ya mbere yari ijanye n'inyigisho ku nkomoko aho zacuritse kahise ku Burundi hamwe na racisme ubudasa n'ubusumbasumbane aho baje bavuguye amezuku yundi na wamezuku bega imbere yuko docteur adusigurira cyangwa atwigisha intambwe ya gatatu cyangwa acte ya gatatu izo acte zibiri zose twarabye mu gice twarabye muri ibyo biganiro bibiri biheze zagize impact ihe mu Burundi
murakoze novuga ko ugerageje gukurikirana neza urabona uruhara byazanye mu byashikiye abarundi ariko si n'abarundi gusa kuko uno munsi ni ibintu byafashe akarere kose ubunye ushatse urarabira ku ntambara ikiraba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba ideologe abakwirakwiza ibyumviro abakora za propaganda urabye ni ibintu bagenda bishimikiza urabona ko ari kibazo cy'amade gufata akarere urabona ko abantu ari byo bishimikiza novuga ko muri kano karere hakigwiriyemo ideology raciale ethnique zicurika abantu uhora wumva iyo bavuga mpora numviriza abasirikare muri Kongo ko bavuga ngo ngose type nirotique ngose type ngo hamitique urumva iyo bariko barazana théorie zimeze gutyo urumva ko ziza ari biza kwemeza canke ari biza nk'inkurikizi yizo ntambwe zibiri za mbere Nikola Mayogi yasiguye muri ico gitabo ciwe ikindi biravugwa cyane aho urumva no mu Burundi abantu bari bavuga ngo twebwe ngo turi debantu ngo harabandi ngo kisode hamite urumva iyo bariko baravuga gutyo na burumva muri kino kinjana turimo ko bariko bavoma kuri wa muzi Nikola Mayogi yavuze muri ya ntango muhora mwumva n'abavuga ngo nosome ngo dezuru barabivuga cyane abantu ngo nabazuru bakabyivuga cyane abandi ukazova ngo turabajwifu murumva ko abo bose bari muri ya nkurikizi muri za nyigisho Nikola Mayogi asigura muri ibi bintu muri izi ntambuko zibiri za mbere de premieres actes ukuvuga ko iyo abantu bamaze kwikarabiteriza bakiha bakwiha karangamuntu yabo itandukanye na karangamuntu y'ukuri bategeza kuba bafise abandi bakaba bashobora gusigura umwansi wabo bishimikije izo teori nyene bica bigaragara ko bya byumviro bya nyigisho zo muri ibi bintu bice bibiri bakoresheje niko yamaguka bisigura zamaze gutsimbatara mu bantu kandi biba byoroshye ko n'abantu bashobora kwicwa mu ramwumva nko muri Kongo umuntu bamwishe bamuciye idosi bagize gute bakamwagiriza ubwoko runaka nta hantu baba babisomye nta muntu baba barinze kujya kubaza nta gitabo baba babisomyemo ntaki nuko gusa bishimikije za nyigisho zamaze kubacengetera bakavuga ati bakuraze uwo muntu burebure bwiwe burashaka kutwereka yuko ari mu mugwe runaka uwo muntu tumuravye izuru ryiwe riratwereka icari uwo muntu tumuravye ibirenge byiwe baratwereka icari basanga abantu bashobora kumenyana muri ubwo buryo bakamenya n'umwasi wabo muri ubwo buryo novuga rero ko muri izi nyigisho muri ibi kukuntu Nikola Mayogi yabisiguye biragaragara cyane ko ari ibintu byageze muri pratique byatsimbataye abantu bakabiko bakabyumva kandi n'ubu babandanya babyonsa abana babo babandanya babyigisha bakiri bato bagakura abantu benshi ibyo bintu babyumva kandi babizi ndavuga rero ko ingaruka mbi canke uruhara rukomeye impact nini cyane yarabaye no isigura nko mu bice bitanu igice cya mbere nuko abantu bamaze guhindura inkomoko yabo turibagira yuko ntare rushatsi afukura Burundi ataje kwegeranya abahutu n'abatutsi n'abatwa ahubwo ko hari abantu bari mu miryango itandukanye barafise ubwami butandukanye barafise abo bayoboka ariko arabegeranya bahinduka Abarundi bose ibyo rero umuzungu yaraje arabihindura avuga ati ahatangwe kuza mu Burundi abantu bavuye muri kamo bavuye mu mashamba zaheze bimwe byita amafore equatoriale ariko arasigura abatwa iyo bazananye akavuga ati haci hakurikira mu Burundi hacahaza abantu bavuye muri Kameruni ababantu abahutu agaca garuka avuga ati hari abandi naho baje bava muri Ethiopia bazi bwa nyuma baza bakurikirana uruzi nire za teori nirotike za teori hamitike niki byose uko yabisiguye abantu be bagaca bibagira amamuko yabo bakibagira inkomoko yabo bagaca bafata ibyo kavantara yazanye ikindi cyakabiri kiretse inkomoko ni ibi byo kumenyana ku buryo buri fiziki kuko abantu n'abavukana n'ibigera bareha n'ibigera bangana ntibashobora kugira amazuru angana byose ntibishoboka mugabo bakaba bashobora ko umuntu akurabye izuru akurabye ubugufi cyangwa uburebure bwawe akurabye ikirenga akurebye mu kiganza akavuga ati wewe nituva hamwe uru wajuvuye muri Egypte wajuvuye hehe kandi ugasanga wewe karavuga gucyo igihe wavuka wavukiye mu Burundi so yari umurundi sokuru wawe yari umurundi sokuruza wawe yari mu Burundi nubwo ndagura abasokuruza bawe batandatu umunani cumi wose ugasanga ni mu Burundi nta kindi kintu cyo kubakura ariko bakaba abantu bakikoresha icyo kintu kugira ngo bashobore guca mu migwi abantu ikindi kigira gatatu no vuga ni uburyo bagerageje kuducurika mu bwonko cyo bitariye nation mentale aho bashobora kuvuga kuti naka yiyumvira neza azikurongora azikubira gute naka ntabyo ashoboye nkuko byanditswe mu bitabo abantu bagenda babifashe gucyo barabyishiramwo bamwe ngo ni beza abandi ngo basa nabi byose bikaza bigenda gutsimbataza umurongo w'amacakubiri ikindi cya kane nico ruvuga alienation numérique murazi nubu je naragerageje kubaza imyaka mfise si mike ndiko ndagera mu rugero rw'abantu bakuze hajye imyaka 36 ni myinshi nagerageje kubaza ahantu nshobora kubona ibiharuro byama bikoresha iminsi yose 85% na 15% suse yabyo narayibuze ubwo twaganiriye igihe kinini wageze igihe arambwira ati byarigize kugira igihe bafata abantu eshantiyo muri muri mukora amarecherche bita ama eshantiyo naje fata eshantiyo y'abantu nk'ijana igihumbi barakora amakarase mama baca bazana igiharuro batoye baca babyombeka ku barundi bose bati hariho 85 bafise akaranga runaka na 15 bingana uko ibyo bintu kugeza no munsi iyo impact irakomeye kuko barabikorera ko iyo bagwanya akoro darusha bavuga bati nta kuntu abantu bategeza koronka 14% bafise karani kurusa umva iyo reference ya 14% bayizana bayikuye hahandi yaramaze kunyengetera mu bantu batari bake ngo nta kuntu abantu bafise ngo 45% de la population ngo bashobora ngo gusanga bafise 60% ngo baribwa 15 rero aravuga ati hakenewe ngo bagabure ibintu muri ekite ngo 45 baronke 45 14 baronke 14 cyangwa rimwe baronke rimwe barahikoronka 60% urumva ko ibyo byose basigura ari ya alienation ari kwa kuzimira kwa gutakara byaje bisigurwa na bakavantara nkuko Nicolas Mayugi abivuga muri abite ya kabiri nuvuga rero ko ibi bintu byafashe umurongo muremure hariho dufatiye cyane cyane ku muntu wa mbere yitwa John Speke mu 1860 we yabije abikora nk'imburi asigura ibitari bike muri izi teori Hans Meyer mu 1914 we yaje asa nk'ubyemeza abishyira no mu bitabo arabyandika igitabo Die Hunde twakivuze abantu bategeza gusoma bakamenya mbega abarundi yabacuritse gute abakura hehe abajana hehe ubu rero ubundi novuga ko yagize n'uruhara rudasanzwe n'umuntu yitwa Jean-Baptiste Ntawukaja turamwubaha yakoreye byinshi Burundi yarateje imbere mu Burundi aturukanye bitari bike umugare ahantu nyihenze mu gufata imiryango akayigaburamo imice ine akavuga ati hari imiryango y'abahutu hari imiryango y'abatutsi hari imiryango y'abatutsi b'abanyaruguru y'abatutsi b'abahima n'imiryango y'abatwa iki kintu nuko atagiharije yaba twohuye no mubaza kansiguze ko byagenze nimbaza kwemeza ibi aba ba Hans Meyer n'abandi bavuze ko ari byo cyane ko yoshobora kubisubiramo cyane nawe yo barihenze muri muri collected données nkuko urusherishe zose zikogwa aha rero yarahihendeye kuko yaje gutsimbataza no gutsindagira amamuko y'abantu akaca ayajana mu murongo utariwo aha rero ubundi rero ubu Nicolas Mayugi nawe yabyanditse igitabo ciwe casohotse nyuma ya 1990 uwo ni ukuvuga ko yari amaze kubona n'inkurikizi ya bino byose yaje adutumirira gusubiza agatima mpembero gusubiza amaso inyuma tugasubira tukaraba iyo twavuye kuko aho tugeze ari habi hadusize mu manga nibaza ko mu bindi bice bikurikira tuzorabe tuzogerageza kwigira hamwe ingaruka byatuzanyemo naho byatugejeje rero no vuga ko nk'umuntu yafashe agafata abantu asanze mu gihugu akabahindurira inkomoko n'amamuko akabacurikira kahise gasanzwe kazwi akabacamwa n'imigi akabatandukanya abanje kubazunguka mu bwonko ngo ntibanganya ububasha bwo kwiyumvira ngo basumbana mu biharuro n'ibindi ubwo novuga ko ari ubwo bucakara busumba ubundi bwose abakavantara badukoreye kandi bwatugize kwingaruka mbi novuga ko ahantu umuntu wese ategereza kwiyumvira ko tukumva ingene twobivamwo kugira ngo tubone gutera imbere kugira ngo tubone gutera intambwe kuko ntaho turiko turaja ntaho turiko turava ntaho turiko turaja ibi bintu tutabitahuye ngo tubyiyambure tubivemo murakoze
mu mpera z'ikinyana cya 18 twinjiranwa n'ubutindi butirimutsa udusangana igihugu cyifashe imana imwe umwami umwe umurundi mu bumwe ntangira imirimo itandukanye mwembi ubuzuriza bayibonye bahinda umushyitsi bajya inama baraturemeye ntaniriza umwe baragusambura mamuko barayacurika babesha ngo harimo abuzukuru ba Nowa bazana ububeshi bw'ibudeha mu bantu badutera ubwoba n'ubwishime abarundi baragabugwa bene muga bamwe baratuma umutwe bariyibagira amabanga bene yo barayakwa bitunganya gushasha mu kajagari byose kubera kugwenge ikirundi kiracurika umucuri yibagirwa bakura kirazira ibishegu birahumanywa bishenguruka imvumure kubandwa uyu muvumo guterekera ntitwabibandanya abakurambere bacu bacika imizima babo baberanda turabemera umuganuro barawufite intahira kumiga umunyamabanga atazira yoye abaganwa barangaza imiryango iribagigwa umufumo bamwita umurozi umuvumbi bamukura mu bantu bamuvumbuza ibivumvu mu mvura umucuzi n'umuvumbyi baracibwa abahigi barahumanywa abadafise inka 10 ntibashikana uburebure bw'imetero zireba batandukanye n'abazifise baheraho bapima amazuru n'ibirenge baharuye nabi ngo 85% kwijana ntitwamenye ico bigamije ariko byarakugije mu myaka 50 ikimoho kiraganza amagi n'amasoro baranyereza ubutare n'ubutaka baratwara isi ndimwe iragabanywa yiganzigwa n'ibitegwa njabukamana
karagace k'icese idonido ni cese cha mugenzi wacu ki Daniel yagiranye n'umugenzi wiwe ariwe King One Star docteur bika tushimire kiki arakoze ara twibukije ibyo twarabiye hamwe mu biganiro bibiri biherutse aranatweretse kandi na impact byoba byaragize mu Barundi uno munsi tugiye kuraba act ya gatatu cyangwa intambwe ya gatatu mu ideologie génocidaire novuga ibyo bibanziriza kumurengera genocide utubwira iyo act ya gatatu ya gutonesha bamwe abandi mu Barundi bagakumirwa ariyo segregation Nicolas Mayugia yivuze kwiki
urakoze niwo yishira imbere kuko iyo segregation kugukumira no gutonesha byakurikiye ibi kiki ahejeje kudushikiriza ni kuvuga ko intambwe z'ivyumviro bya genocide ni byo nyene bitangurira iyumvira uko abantu bameze ukabubaka wenyine hanyuma kubaka ingene basumbasumbana hanyuma ukaja rero mu byo gukumira imbere yuko tuduga ku ijambo kuri icyo kibazo utubajije nashaka ubwa mbere dusubire mu akamuka Nicolas Mayugi nk'uko twabivuze muri emisiyo iheruka Nicolas Mayugi yavuze mu Gifaransa bagakwisigura no mu Kirundi ariko birakwiye yuko abantu babyumva les Barundi ont-ils compris quelque part quelque chose ne dit que pas encore ou pas assez c'est pourquoi il faut reprendre la parole aujourd'hui pour redire au peuple burundais que le chemin de l'exclusion et de la ségrégation n'aboutit pas. Que l'idéologie de l'extermination de l'autre et du génocide n'aboutit qu'à une chose. La tragédie qui emporte tout le monde dans les ténèbres de la mort ou par sursis dans l'errance de l'exil. Ati ubwo abarundi baratahura hari ikintu kimbwira yuko bataratahura rwose kandi bataratahura bikwiye. Nicyo gituma dutegerezwa gusubira gufata ijambo kugira dukebure abarundi tubumvishe yuko inzira yo gukumira atahishika, inzira yo guhonya uwundi ishika ku kintu kimwe, urupfu rutwara bose tanke. Iyo wasinze urupfu ugahunga ukaba mu buhungiro. Ibyo rero byari bikwiye yuko abarundi koko batahura yuko inzira umuzungu yadushizemo natwe tukayikurikira tukayifata tukayikurisha kuba dukwiye kuyivamo. Rero dushike kuri intambwe ya gatatu umuzungu yakoresheje, umukoloni yakoresheje kugira ngo akaranga k'umurundi kazimangane atujyanishe koko. Iyo kumira yaritanguriye ahantu nabonye n'abashakashatsi bo muri kahise batashitse ko ubwa mbere yatanguye gusambura inkingi z'intwaro yaho hambere nk'uko twabisiguye mu nyigisho za mbere. Uburundi bwari igihugu cyifashe, Uburundi bwari bufise inzego zikwiye, bimwe bavuga na separation des pouvoirs. Uburundi bwari bufise abanyamabanga, abanyamabanga nibo bari inkingi nyamukuru, naho uwaseruka yari umwami ariko yari afise abo yubaha. Nicyo yubaha, yubaha ibwiriza shingiro, yubaha abanyamabanga bari bajejwe kurishyira mu ngiro no kuryubahiriza. Abo rero abanyamabanga bari mu miryango itandukanye, ahanini tuvuga abajiji, abahanza, abashubi, abavumu. Ababire, abanyange, abo rero bari bakomeye muri icyo gihe. Rero abapadiri babonye yuko ari bo bari bafise koko intwaro mu minwe yabo, nibo batanguye gukumira. Babakumiriye kugira ngo umwami bamwifatire bo nyene, abakoloni bamubwire icyo gukora n'icyo kudakora. Ariko byashitse hari ingorane gatoyi mu butegetsi, kuko mu butegetsi habaye ibintu byashikiye umwami Mutagambikije yasubiriye mwezi Gisabo. Yapfuye akiri muto, asiga abana babiri b'abahungu, umwe ari we Mwambutsa Bangiricyenge,
ashitse ku ngoma yimye afite imyaka 5 muri icyo gihe abarongora u Burundi abo bita mu Gifaransa ya Regent yari umwamikazi riri ku mutima aha noshimikira kuri ikintu abarundi batazi cyane nuko ubwami bw'u Burundi bwamye ari ubwami butwagwa n'abantu babiri umwamikazi yabyaye uwo mwami yimitswe n'umwami wenyine yimitswe mu gihe yari akiri muto umwamikazi niwe yaramutswa n'imbere y'abandi bamufasha gutwara n'abaganwa bakuru abishikira iyo umwami amaze gukura akageraho atwara umwamikazi yarakinjura gatoyi mugamo ntiyaguma kure y'intwari icyo ni ikintu gikomeye kuvuga cyane kuko hariho abantu bama bavuga yuko ikibanza cy'abakenyezi cyari cyubashwe aho hambere ntibarabire ngaho ko icyo kibanza cyari cyubashwe rero umwamikazi yaratwaye muri icyo gihe ariko ntiyasubiye be n'abandi bakorana nta Rugera na Nduwumwe ntibasubiye gusaba impanuro ku banyamabanga icyashitse rero ni nk'aho Mutagambikije apfiriye hako riri ku mutima bamusubiriza nyina wamwambutsa nyina wamwambutsa baramwishe abari ku mutima akomeza atwara ni nk'uko hoba habaye ibyo bita muri iki gihe coup d'etat kugira ngo amategeko y'ibwirizwa ibwirizwa shingiro adakurikizwa icyo cyabaye intambamyi abashakashatsi muri kahise k'u Burundi badashimikira ko mu byatumye intwaro y'i Burundi yononekara inzango ziravuka n'ibindi bitari bike aho rero abanyamabanga batari bagifise ijambo bari bagifise n'icyubahiro haciye imyaka n'umuganuro barawukura uwo muganuro abanyamabanga nibo barabaganuza bakuru muri icyo gihe icyo kibanza ntacyo bashoboye kurangura kuvuga cya cubahiro cy'urwego rukomeye rw'abanyamabanga irahava iryo kumira rero ry'abanyamabanga ryaratumye n'ibikurikira bidasubira gukurikira ibwirizwa shingiro ry'ukuri ry'abarundi ikindi cya kabiri novuga bakoze nabi anavuze ko umuganuro nawo bawukuye kuko umupadiri yitwa Kanonika muri 1927 niho yahezagira wenyine Karyenda kandi bitabaho urumva ko imigirwa y'u Burundi yaratosekaye muri icyo gihe intwaro ntiyari isubira kubahwa nk'uko yari yubahwa aho hambere abari batonye ni nk'uko novuga nti
umu député ubu u baramukuye mu budepute ta cyubahiro ya mafaranga ya ruhora ronka akiyaronka nta ukimugana ku bantu bayo muvuma gutereka acacika iki acacika umwora ibyaciye bikurikira ni rusansuma iki yavuze kare yafatiye ku bantu bake cyane badashika igihumbi baca batangura gutanga amakarata amakarata yanditse ku iki yanditse ko ubwoko bo bise nkomoko twe twita ubwoko bw'imibereho aho hambere ubwoko nyomekano kuko batuzanye mu yandi mamuko tutari tuzi iyo karata rero yariko icyo bise ubwoko n'imiryango ariko imiryango niyo yari akaranganye yakuri ku Murundi barabihindura barabicyurika hakuvuga imiryango yigenga baca bayicamo kubiri gutatu imiryango y'abahutu imiryango y'abatutsi imiryango y'abatwa ariko aho hambere umuryango yari umuryango ntibawishyira muri iyo mirwi nyomekana ikindi cyakurikiye bamaze kugira ayo makarata nuko batanguye gutonesha bamwe no gukumira abandi mu ntwaro no mu mashuri aho no kuhagabira cyane gutahura neza icyo umuzungu yakoze muri icyo gihe kandi abikuye ukudatahura ingene inzego aho hambere zatangwa ku bwami umuntu ntibamuha ibyo bita igiti ubu ntibamuha gutwara kurongora abandi bafatiye kuri ubwo bwoko nyomekano bwari ubwoko bw'imibereho aho hambere umwami yafatira umuganwa yafatira ku miryango cyane 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 ipucu bumariye niyo ntara urimo cyangwa igihugu bakubaza umuryango icyo gituma bavuga ati umwami akubaza umuryango akubaza icyo waraye uriye kugira ngo akumenye cyangwa aguhe ubutegetsi aha n'aha n'aha ibyo rero umuzungu amaze kubona ko ibyo yanditse byose atari byo kuko imiryango nka yose yari mu butegetsi afatiye kuri ya karata no ku byo yanditse we avuga ati abahutu ntibatwara abahutu ntibazi gutwara yaciye arondera kugira ngo yemeze ko koko abo barundi bari mu miryango imwe batandukanye bo bamwe baramenyereye gutwara abandi ntibamenyereye gutwara arahindura rero afata abo banditse kuri ayo makarata ariko ndavuga karangamuntu zaho hambere abo yanditse ko ari abahutu bari mu butegetsi arabakumira kuva muri 1929 gushika muri 1945 turavye abo bise abahutu muri icyo gihe bari mu ntwaro bitwa baganwa icyo gihe bashika mirongo ibiri ku ijana. Abiswa Abatutsi bashika mirongo ibiri na batatu, bumva ko batasumbana cyane. Abagano bo mu nda y'ingoma nibo bari bafise igice kinini, naho babisa Abatare n'Abezi harimo n'abatanga. Abo bari mirongo itanu n'indwi ku ijana. Aho hari ku ntwaro y'ubwami. Aha novuga kantu nigeze gusaba uwanditse igitabo gisigura iyo segregation uko yari imeze, Professor Gahama. Namusabye ko bokomeza ubushakashatsi bakatwandikira imbere y'ayo y'ibyo biharuro hakwandika Abatutsi cyangwa Abahutu bandike imiryango yabo, kuko abo turiko turavuga mu nzego muri pouvoir exécutif bari bakomeye cyane mu Burundi bitwa Abaganwa. Hariho Abaganwa bo mu nda y'ingoma abo bitanu ku ijana, n'Abaganwa b'inkebe bafise imiryango yabo. Ni ukuvuga ntakekeranya ko bamwe bamwe tubazi ko harimwo ahanini abenengwe, abanyakarama, abajiji, abahanza n'abandi. Bari abaganwa koko, bubahwa nk'abaganwa bo mu nda y'ingoma, kuko umwami yabafata nk'uko ari abaganwa. Ntabwo yabafata ngo ni Abahutu cyangwa Abatutsi, kuko icyo kintu cyo cyari gikomeye. Yabafata nk'abaganwa, umuganwa w'umwenengwe, umuganwa w'umunyakarama, umuganwa w'umuhanza, umuganwa w'umujiji n'abandi. Nibyo byotwereka cyane koko imiryango yatwara Burundi muri icyo gihe. Abo rero yarabakuye gushikaho kubo kuri karangamuntu shasha y'abazungu banditse ko ari Abahutu, atanumwe yari mu batware mu baganwa n'inkebe muri mirongo ine na gatanu. Ikindi cya kabiri umukoloni yakoze ni uko yatanguriye hasi mu byo gutonesha no gukumira bamwe. Yarazanye amashuri mashasha n'indero nshasha, adukura mu ndero ya kavukire umuco kama wacu, azana ibindi. Umuco kama wacu wari aba bose, yaba imiryango, yaba muri ubwo bwoko bw'imibereho, umuco kama wari umwe. Ntawaruta uwundi, ntawavuga ngo ngiye kwemera ibindi bintazi. Abarundi bose bemera Imana, ntawigisha ibitandukanye n'ubuntu atari umutindi nyene. Umuzungu rero arashika ashinga amashure y'ibanze, amashure yisumbuye cyane cyane amaseminari na n'ishure ryategura abatwara bashize aho bise Asrida ahi Butare mu Rwanda. Muri ayo mashure yarategeka yuko
abari ku rutonde kuri karanga muntu y'icyo gihe cy'ikoloni ko biswa abahutu bataronka inyigisho nkiza bitwa abatutsi mu mashure y'ibanze mu mashure yisumbuye abashoboye kurenga ayo mashure y'ibanze abari bafise iyo karanga muntu y'ubuhutu bari bemerewe ahanini kuja aya sirida hategurwa abazoja mu ntwaro abazofasha umuzungu gukomeza akinyiza abarundi ibyo rero byaragize ingaruka mbi cyane nkuko tuza kuzobibona mu ntambwe izokurikira ariko murumva yuko ahanini uyu muzungu icyo yashatse uyu mukoro n'icyo yashatse muri ya politiki ya divide et impera yari uko abarundi badasubira kuba abarundi bubakwa nk'abantu bategerezwa kwankana kuko yadushize mu busumbasumbane umwe bita mu gifaransa complexe de superiorité ngo bamwe baruta abandi ko begereye abazungu abandi ntacu bamaze bazi gutwara n'ibindi uko yabyigisha bikabarundi babifata bakabigendera bakabibamo bakabyemera nk'uko bemeye n'ibindi byadusambuwe inkuru y'umwana isubira inyuma mu Burundi harabaye icyo nokwita resistance na mayugi muri icyo gitabo cy'ibarabivuga ni ukuvuga ko abarundi bari bamenyereye kuba babana atagukumira n'ibindi muri ayo mashure hariho amashure bugaye kuko abanyeshure batashatse gukumirwa abandi batashatse gukumira ayo mashure barayugara ikindi naco nuko mu ntara zimwe zimwe hari abadanwa babibonye kare baragwanije gukumira kuvuga nk'umugano karabona avuye mu nama yo kubategeka ngo birukane abatware bari muri teritwari yatwara mu ntara yatwara we yaravyanse arababwira ati ayo makarata yanyu nimuyatabure yewe nzovuga yuko mwese muri abatutsi ntibasubire kuza baratuzana ibintu bidafize umutwe n'amaguru yewe n'abatoye ko muri abatware nyabo muri abaganwa nyabo sinobirukana atakosa yo gutwara mwakoze ahandi naho umwami mwambutsa yaragerageje koko cyane cyane ku miryango yari hafi y'ubwami yakorera ibwami n'abantu bamaranye imyaka itari mike yarasabye yuko abana babo bashobora kuja muri ayo mashure amashure yisumbuye n'ayo mashure yategura abazoza gufasha abazungu gutwara nicyo gituma tugiye mu mastatistike y'abigishijwe aho ya strida dusanga ko igitigiri cy'abiswe abahutu muri icyo gihe cy'abarundi cyasumba icy'abahutu bakomoka mu Rwanda nibyo byarafashije cyane mu bizokurikira kuko abo twabonye bafashije umugano wa gasore mu nzira yo kwikukira ahanini bavuye muri abo bana Mwamutsa yafashije kujya kwiga ya Strida. Rero tumenye iki kintu cyo gukumira no gutonesha bamwe tubita segregation mu France ko ari ikintu kibi cyane cyatumye Abarundi bagiye kwiga bigishwa nabi kandi bakazokora nk'umuzungu aho umuzungu yirukanwa n'ingwano yo kwikukira ariko yari yadusizemo ingwara yari yadusizemo ubuvune ubwo buvune rero nibwo dukwiye kwikiza tukabukira koko kugira dusubire kuba Abarundi murakoze
ego cyane rekana gushimire muganga uradusiguriye bitari bike kumbure bari kurakurikirana kino kiganiro babyumvise neza kandi nizere ko no ku munsi wa mbere uzoba wa bonetse ufise n'ibindi byo kwigisha muri no rukurikirane rwa bino biganiro turiko turagaruka kuri izi nyigisho za ideologie du genocide d'exclusion twifashishije ibyanditswe na Mayugi
urakoze tuzokwama turi kumwe kuri ibyago kuko kuri twebwe muri itorero ubona ko ari ibyago bikenewe cyane nkuko bitabye ibyo natanguriye ko ni kuvuga Mayugi adukebura atubwira ati nyabuna nimuhinduke hakiri kare hari icyo nokubwira ko imbere yo gusezera nuko Abarundi mu byo tumaze kubona mu byo bavuga ubu batana kwimwikomo babahutu ku batusuku nta na rimwe bavuga iby'umukoloni yavuze ariko rwa gasore mu nyandiko zimwe yandikira Albert Mos yarabivuze ati mbeku ubu muri ko muravugira abahutu n'abatutsi icyo kibazo ntimuzi iyo cyavuye imwebwe mwatwaye imyaka 50 yose ntituzi ibyo mwakuze mugakumira bamwe mugatonesha abandi abo rero mwatonesheje ubu ko mubakumiriye nabo bagize nabi kujya muri aya mashuri mwabashizemo rero nukebura abo twita muri itorero les hutisans et les tutsisans kuko bafashe gushyira imbere ibyiyumviro byo gukumira gushyira imbere ibyiyumviro byo kwita ubuhutu byo kwita ubututsi tubona iyo byavuye nubakebura cyane batangure kuraba iyo koko indwara yavuye niho twikira neza nayo kuguma dutana kw'imwikomo twese twarabaye icyo nokwita mu gifaransa ni victime bose imana ibaje imbere muri iki n'ubujuju adafisi y'ubumera niba gukire rero babu niyi ndwara yavuye ntukugira urakoze
Kiki Daniel reka nawe ndagushimire ku kigoro kawe mu kuza kudusangiza ibyo watahuye urumwe mu ba jeune bamaze kutahura neza kahise ku Burundi wamaze kwitahura nk'umurundi nyamurundi atandukanye n'uburanga canke ama identite twahawe nabo bazungu
murakoze Nicolas Mayugi yandika kino gitabo afise intumbero yo kudukebura baba barundi bahari no munsi baba n'abazoza kugira ngo bave muri no muzimagiza basutswemo n'abafisi inyungu muri byo ari byo biba inkwezi y'amarere yo kwicana kugeza no gucaha isumba ibindi byose cy'ihonyabwoko cya cy'ihonyabwoko rero gifise intambwe gicako
gifise ama etape akurikizwa yose hamwe ashika ku 10 geza kuri ibyo byonyene ni korama yogi yasiguye geza kuri ibikorwa byonyene by'umuntu umugabo Hansi Meyer n'abandi bafatanije kugeza mu 57 imbere ku Burundi kwikukira mu ntambwe 10 zigize urugendo rwa genocide je kubwanje mbona ko 8 muri zo bari bazihejeje umunye dusigaye tugwanira kuzanyuma dusigaye tugwanira kuzanyuma niho bagira ngo he abantu bakaba barasasitse inganda yo havugwa ibyawe mu 2022 ntibahereye ku ya mbere ngo baduge byari byoroshye ko umuntu amenya uwahera ko amwegereye kuko yari yaramwigishijwe yaramumenye yari azi n'icyo ashobora kumuhora mu 1993 nta kinini cyari gikenewe cyasabwa hari hakenewe imbarutso gusa hanyuma hagira umuntu avuga ngo he umubanyi wo guhera ko utema ntiwarinda kumiga ngo here ku ntambwe ya mbere byose byari byaraheze byari byarakozwe 88 ntega marangara ibyaha byabaye ntibafashe umwanya wo kwiga bino bintu byose Hansi Meyer yari yarabihejereje hari hakenewe utanga go ahead arakenewe utanga inkebutso none munsi umuntu afise ububasha yadutse agatanga ubwo burenganzira nta minota 10 yohera ibyaha bya genocide bidakozwe muhora mubibona muri Congo bisifiko mu karere kanaka abajeje umutekano basamara ibyo n'umuntu bamumanitse ku giti bamubaze cyangwa bamuturiye bamujya inyama none umututsi cyangwa ngo ni iki novuga nti abantu barasamaye cyane kuba ibintu turi ko tubimenya ubu muri kino gihe kuba turi ko tubivuga muri kino gihe n'umwanya twataye n'umwanya havutse amashyirahamwe y'ababitimu n'abarescape b'ibyaha bya genocide byabaye mu myaka itandukanye ariko hano hantu tukaba tuhaha umwanya muto tukaba icyo dushyira imbere cyane ari ukubwira amaramantasiyo ari ukuvuga amabi twabonye mugabo tukabura inkomoko cyangwa inyandiko y'ibi bintu byose nuvuga ko iki gikorwa itorero ririko rirakora byo dufasha cyo muri kiya n'abandi benshi aba abigisha abantu mu bya politiki abigisha abantu mu migambi mu mashyirahamwe mu masendika mu biki ibi bintu aka kamo gashikire benshi cyane gashike kuri cyane igitabo cyane ikora amayugi kubera ko abantu batagisoma kandi bibiliya birigo barayisoma iki gitabo cya Hansi Meyer kubera ko abantu batagisoma mbe Hansi Meyer akunda ndi hagati y'abahutu n'abatutsi ibi bintu yabyanditse ku nyungu zande muri abantu bose nibaza ko atanu umwe usome tous des victimes n'izi ideologi n'abatari aba victimes bazaba victimes enju n'usaba ko abantu bubiha agaciro bakabigendera ko turi no mu kwezi kugoye kwezi kwabayemo ibidasanzwe navuga ko coba naco n'igihe cyo kwirimbura gukora meditasiyo ku nkomoko n'ikwiragizwa z'ibyiyumviro bibi biganisha ku ihonyabwoko bikwiragiye cyane cyane muri kano karere ka Afurika y'Ubuseruko nitutiga kubana neza nk'abantu nitutahiga igishobora kuduhuza ngo dukumire ubumuzi w'urwanko iyo uturuka hose nta ntambwe tuzotera nta ntambwe tuzashika uwabyubatse afise impamvu afise inyungu abikuramo azabandanya yiyamurira ibyamwa by'isi ndimwa yacu adobandanya yigeneriza yigeneriza araterra adobandanya yiyungukira muri za kobitani nibindi nibindi nabakozi bibazo twamiza muzimagiza nkuko nyene ariko no tera kama canke nokebura abantu bakiri bato ariko barumva bino bintu cyo turavuga ko bifata nkama ko bubigendera ko ko byo bafasha mu nzira yo kwibohora no kubohoka tukavamo no gucakara twashizemo nakava amahanga murakoze murakoze nabatwumvirije nakoze namwe mwatunganije kino kiganiro turabashimiye cyane no mu minsi izane mwasubira kudukenera dusaba tubitabe duterere tuvuge icyo tuzi n'icyo twashoboye kumenya kugira ngo tukimenyeshe abandi nabo nibabimenyeshe abandi nta nkeka ku burundi n'abarundi tuzokira tugasubira kunguka tugasubira kuronka umunezero twahoranye aho hambere aho mwakoze
ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana ndabibutse ko zino nyigisho z'itorero Burundi muzisanga kuri www.itorero.org munazisanga kandi ku mbuga ngukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi yaba YouTube cyangwa Facebook ni itorero Burundi mufise icyo mubaza cyangwa muterera muri kino kiganiro mushobora kukwandikira kuri email yacu ndizeye 87@remesha.net ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro Yves yari muhinga bw'ibyuma arakenuye Frank Espoir ndizeye nako ndakibashikiriza ndabike banuye naho gutaha
tahura kahise wubaka ibirama
mbega mushingana byoba bikwiye kubitahura
ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi
none bimenyekanye byoheza bikadufasha iki
byo dufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwango zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe
kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma byogenda gute
kugira utahure uko byagenze kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine emisi yose kuwa mbere tahura kahise wubake ibirama
marikoro mukoroni waramemukiye mariko nago twayike waramemukiye mariko uri njyajya waramemukiye mariko namuhufise waramemukiye we wanteje karanda waramemukiye mariko nteze intambara
iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine magazine